waliwo bo trays, waliwo bo designs obugenda ku fridges, waliwo bu tins, waliwo bu bags, waliwo bu wallet. There is woba de Kampala ekikwe kwetonga wekiriwo wekitutwala speed. Gulayo ka remember this.